Baramaze abana babandi.
Sinshobora abana.
Baramaze abana babandi.
Abana. Aba bebe.
N'umuntu mwahuye wewe. Umunga azo mutwara dusanga agaragara tacha fisi.
Kera abantu bamaze iminsi bacha muri commentaire bavuga ati ngo tubwize ukuri ngo ko Sammy na Shugwe bakundanye vyave cyangwa atari comedy. Ni sinema cyangwa ne? Abantu bashaka kumenya biciye kuri wewe umukorege wiwe.
Umukobwa Sammy azo proposa. Nagira uzomanka ngo ni Shugwe ni filme tu. Yani filme n'umungu yo yifuza gupropoza Shugwe nazo mutinye ngo ni
Isaac TV.
Yes, you know how we do. My name is Starboy Krimiko za Isaac TV. Behind camera, kamera ya kwanza turi kumwe na Juma Jux, kamera ya kabiri turi kumwe na Akim Junior ari hari ya Juma Jux ari haja kugira ibintu bigende neza cyane gose ni cya kiganiro ho mugidufasha kuyagana benshi cyangwa gukora byinshi. Kenshi barabaza ati kubereka akunda kuza bakobwa gusa cyangwa bigeme. Nabigeme, abigeme ni wakora akazi ko mu gikoni. None uri umusore ga uzozana madam cyo zuraja mu gikoni. Madam ari nga. Madam ni wajya mu gikoni agategura hama nawe ukagirane ukaza gufungura byabaye ibyaheze byose imisho yabaye termine novuga yuko ni cyakiganiro home kidufasha kugira ante kuyagana abastari bacu abakomejene abaririmbyi kazi benshi cyane urukundo sa amafaranga mapenzi siyo pesa na kama ni pesa pendana na banki kundana na banki niyo izoguma iguhi noti aho kandi apana ama banki yose kundana na berbe novuga yuko ni banki y'igihugu nizo kwigera ihomba amahera azoguma ariyo yese ka duhamagara umwemvite wacu kugira dushobore kuyagana nawe muraza kumumenya n'umukomejene novuga yuko niwe numunsi ni nk'umwemvite aza kunsanga muri cha kiganiro canje home kenshi tukaba bikubwira abakore turi ko bazi kubikora ubu numwaka mushasha umwaka wa 2021 kandi umwaka uzodusaba kugira twikingire batubwira twikingire n'amazi meza dukarabe n'isabune tube turi propre mu maboko n'agafuka munwa bikunze tukambare kugira ikiganiro kigende neza cyane gose. Ikini cha kigando kiza kugufasha kuyagana abastari. Turi kumwe n'umusare ava muri Rukundo TV murazi muri abantu banje cyane gose murazi kunda bakunda aho muri host big up sana navuze menshi ariko sicho akumura musa kuhera bavuze corona. Muganga mwaka kaboro mugaya karavye ni bien. Mabuja karibu sana.
Oh merci.
Umeze neza?
Yeah, da bize neza.
Turi kumwe na ni Sentia? Sentia kuva muri Rukundo TV. Yes, ikini cha kigandiro home ndagutumiye mu gya dushoye kuyaga rimwe kabiri gatatu ndazi ubukizi kuko umugenzi wawe aramaze kugikora sivyo.
Wow, ndakizi ni mpamvu nacyitabye.
No gaenda kwifuriza umwaka mushasha mwiza urananigwe akazi kare kagende neza icense muri vyose ibyo taronse muri 2020 zo bironke muri 2020.
Wow, merci nawe ndakwifuriza.
Yeah, karibu sana agatebe ngakonye kugira tubandanye tuyaga. Yes, ubu n'umwigeme no vuga yuko akina neza cyane gose ajya watanguye comedy jya ari gasisi.
Okay. Natanguye comedy umwaka kugira kabiri ariko kuvakira narakina film.
Yeah. Kuvakira narakina film. Ariko ni cha kiganiro home kiza kudufasha kugira ane. Nimba za kudusongera. Haje urazi gusonga.
Kugira iki?
Amasaha y'ubugari yarenganye. Uno mwige afite telefone zimwe amahera bajya ni menshi. Mwabibonye.
Guys, na muntu njye mahera na mahera yuan.
Na mahera wakoreye basi.
Starboy ndigurira.
Ni notes zi wawe basi wakoreye ukagura none.
Sawa.
Ne umva nawe wato?
Ego nawe nakoreye.
Yes. Ni cha kiganiro nyene murazi kiganiro mukunda cyane gose. Cha muri commentaire mwa mamundu saba abantu babigemo muri rukundo tivuga zishwe kwakoresha. Toma tubakoresha kenshi muri kumwe. No musi kwashimiza turadokora umwe.
Ego.
Okay, ni cha kiganiro tudatevye. Uno musista wacu sishobora guteba kugira ikiganiro kingi yave kiba kirekire cyane kibarambira namuzana ikintu bita ibijumba mu giswahili hajya ni gute kinyandikira muri commentaire je navyonze mu gifaransa ni patate douce. Yes, reka nzane rero ibijumba kugira ashore kubigira ante kubiduhatira. Yes. Abantu benshi bazo kumavuga ngo kubera ikintu muzana ngo abigeme sisi none hari abahungu bakora mu gikoni. Harabi urabona ukuntu yitangaje ino image ndayishaka kuhera iyo umuntu yitangaje bisigora yuko ari muhira sa mutayimi gira tariko.
My god, ifise microphone ubona ntora
ndayishira nga
reka gakantu ubona nga wanzanye gutunura ibijumba
Ariko ni vyiza rega udukoreye muri Isaac TV birafasha cyane. Hari umuntu yanditse muri comment aravuga ngo tubadushaka ngo mudukorere. Nkaje nta bijumba njya. Oya sindabikunda gusa mugani njya nziza. Kwera iyo ndaziriye iyo ndabiriye bijumba birantera ikibazo mu nda. Guma numva ibintu biguma bivuga ngo boom. Boom. Nje gituma cyandega kubikunda cyane. Since abantu bariko baraturabangira baraza gutanga amanota kandi turaza gutanga amanota. Yose nuvuga ni sisi.
Ibigitanye ni karishi.
Iyo niyo mu gikoni. Iyo siyo mu kabare. Mu kabare niho bazana za mbugita nini nirabona twarondeye mbugita bandabereke. Twarondeye mbugita ishaje niyo mu gikoni. Nizo tumenyereye mu kirundo abantu twavukiye mu kirundo. Yose kandi ndagushimire kwanza kuba witavye ubutumwa. Hajyanye nimba atari ububeshi sisi ku munsi wa bonane. Rutrante ya umunsi yawu yajyohereye uwo munsi ari hehe kuko abantu benshi baba bari ahantu batandukanye ari abantu baba bari gusenga ari abantu baba bagiye gutembera like cyangwa ugasanga batembere ni family
nari mu gitanda njyamye muhira yego
mu ijoro ni wabyuse urarota ubona nina muntu asinzira reka kutubira
narashinziriye
utumujya mu masengesho naye nurashima n'ivyo Imana yagukoreye mwaka wose
star boy nagiriye mu nzu yego
Ikiro ehan nashaka kumenya rero ikintu cy'ambere wamanje gushimira Imana no vuga yuko yagukoreye muri 2020 cyiza gusomba byose
so icyambere nashimira Imana kubona umwaka waraheze ndi muzima atari benshi bashobora kushikamwo bagwaye benshi batawushitsemwo ari benshi bari bagemye ba morte meje nari muzima tu icyambere nashimira
Okay, ikintu nacyo wifuza gushika ko utigeze ushika ko muri 2020. Abantu benshi baba bifuza kukimenya kandi bakabona ati irevre ntacyo yashitse ko muri 2020. Muganda ashobora gufasha kugira muri 2020 yagishike ko.
So nifuza gukora ku mafaranga menshi. Ego.
Ariko
bana yuwanje gusa. Amafaranga nshobora kubona nanjye no bafise ngafasha urundi muntu. Mesi nabishitse. Nizeye ko makanza bishika.
Urafise project yo kuzofasha umuntu.
Yeah.
Okay, cyihera kuri Active ari kiganiro cyaciye ko cy'umwana gwaye.
Ubiritsa.
Ansisi twebwe. Ni umwana gwaye ashaka kubufasha.
Umwana gwaye ashaka kubufasha. Me nakubwiye ko mu mwaka weze ubwo umva izo nzuzi nazo nashize.
Izo note nazo waronse.
Nazo naronse.
Uzogurisha yo iPhone yawe uzushize. Ora,
cyari.
Afite telefone zimbye. Umva ibyo washaka gushika ko ibyo nibyo tashise ko ariko nibaze yuko warungutse ari umugenzi utarufise muri 2019 waronse muri 2020 kandi akubera umugenzi w'akamaro
so bibaho cyangwa sindonke n'uwo mugenzi nkaronke ibindi
uwo mugenzi wo yarabonetse
umugenzi
mvuga ati yarambereye vraiment umuntu ntari niteze 2020 ni yari umugenzi ariko 2019 ni yari umugenzi ariko 2020 yarageza kumbera umugenzi Sisi novuga yuko uri mu bantu bakurikirwa cyane cyangwa bakurikirana cyane ariko urakina comedy sinzi kuno muzi zakuva ngaho wadukiniye
sindi muri modo
muri muri modo ariko ari comedy imwe nigeze kuraba iwanyu nk'ubu vyoshika urafite umukunzi ejo ufise mariage ufise mariage plutôt dimanche no musi turi mercredi sivyo ufise mariage dimanche ukavuga ati umutipe muzogira mariage aciye atera inda itaba telefone nta nakimwe turabandanya nta nakimwe kuko ari gusanga nyina rakazi kidiri ugasanga nyina ari fresh nica kiganiro home twama tuzana bigeme kuko abigeme no bakora mu gikoni hari n'abanditse muri comment ngo yibutura nti imbere niko ubibona avuga ishikore rambere iri butari rambere antuka ndaje turi kumwe n'umwige masanzwe akina muri Rukundo TV abakomeje babikora neza cyane gose arimo na basami. So ikibazo cyanjye nako ndabaza ati ukacyo sanga uzogira mariage dimanche uzogira mariage dimanche wa mutipe mwasokana ateye yasanze yateye nda wundi wundi mwigeme ataravyiteze acha kubwira ko yateye nda kandi mwagize mariage dimanche muri cyo gihe uce byifatamo gute
nico gihe nacha ndamugira ati yo mariage twari gukora ikore nuriya wateye nda ko nawe n'umuntu.
Ngo yo camubwira ati iyo mariage twari gukora yikore n'undi cyaye uyikore n'uwo wateye ndako nabane n'umuntu ariko twibukanye neza uno musiste yarakinyi comedy avuga yuko afise imbanyi aza kubivuga Sammy abagira bagire mariage yo ni comedy bagira bagire mariage acaramubwira yuko afise imbanyi mugasamara kugira imbabazi muze mugire mariage
yangi ni imbabazi kwa namubwije ukuri
none nawe numva ko yakubwiza ukuri
umviriza je nuba nase kumutesa yari umugenzi umva yari umukobwa mugenzi
wanjye ubure Sammy yakoze amakosa muri rya
comedy yagira mariage no wundi muntu sabyuki uri anye bateyinda yogira ikibazo kugira je nuba nase kugira mariage no muntu nuko nuba nashatse kugira uri ya wundi bateyinda hagira icyo ashikako n'atari cyo nahonje ya
je ndiko ndarabikomeje izanyu burya ziranyingisha cyo kibazo ndakikubagike kugira numve ikintu za kunyishura
ariko biratandukanye n'umuhungu
areka kwe kimwe mama muduhendo konya abahungu twe ni turi abantu rero
niza sabon umuhungu ashobora gutera inda akiruka akagenda sivyo niyo ndana na yemere uciro nkari ubwiza ukuri akabyimira kwa gutwara nturi bumwanke kuni chance wo bwerewe n'Imana
okay urasohotse ngaho nyine uvuye muhira ikindi kibazo nyine ndakubaza urasanze umwigeme cyangwa umumama novuga ko muri abagenzi muhira nta cabuze vraiment mutama yama yamusumiye nana kimwe ashobora kubura mugabo gacu usanga mutama we waramuvanga ajya mu bandi bagore mugabo umugore uwafise babana mu nzu nta kina mwima yamusaba ni miliyoni 10 arazimuha ukazibona umumama arateke aragenda muri cyo gihe umuha impanuro nyine umumama araronka kira kitu asabye na dimira arazironka asabye na vemira arazironka mugabo aramwita fresh mugabo arafise uwundi muntu apare nk'umuha baranye na zaragenda akora sometime agatize gatoyi muri cyo gihe ugacuhura no umumama arateke ivyo waragiye kandi waruzi zo histoire zose ko aronka kira kitu muri cyo gihe umumama ucumwanura iki
no mana akaguma mu rugo kubaka kubera umugabo okay baravuga ngo numwana wundi mu gihe we rero asoka hanze akaguha ration ayubura imunzu kira kintu cyose kinewe mu nzu kakironka akigira hanze muri iki kumbure hari icyo abona kuri wewe kiroko
nkingi iki abantu tutakizi abantu tukiri abana tugifise ya myaka
nkingi
iki mabuce je na cunzi cyesha cyaho
kimwe ushobora kubuteka nabi
icyo ni cya mbere
kamubira me uri yanya tetse akabije
sikaryoha ica kabiri
ndaki
ayiki sanya bateka nabi chezine ya makenga
ano
ninge ayiko inya zitetse nabi ahubwo je ni baza ko yavuze zindinja ko navuze ko umugabo afise amahera menshi kubujyo yozana n'umukozi agateka kubujyo yozana n'umukozi agateka akabiteka neza inya zitetse nabi sigura nibindi je gusa nta
byonzi umugabo ntizitekwa n'umukozi zitekwa n'umugore
mugabo zitetse nabi antuka uzana umuntu ashobora kuziteka umukozi mugabo
zitetse nabi rero umugabo akazi zikamutemba nabi akihanze akabona amutekeye nabi acyagi hari hanye we
ariko umenye ko ari aba mama umugi umwize Maria ashavuga ati je sinaje kubera umubo irondera umukozi
sha batazi cyo yagiye gukora ku mugabo
ego Kandi je mvuga ati ntacyo mvuze ego rega ne kansubire mu kazi kiwe ko kenshi tuba tubazanye ngaho kugira mushobore kumenya akazi kabo ukuntu bagakora mega center uko yari muri 2020 niko ndahereye kuri icyo kibazo ubwo twari tumuzi akina muri 2020 tumwitege ko ikindi kintu kizo nk'inyungu muri 2020 cyangwa tucite nk'uruhombo
nk'inyungu
bisigura ko dufitiye bishasha soon dushobora kubibona reka tuvuga ati wait and see ibintu byose ndazi ni iby'Imana kandi nongera nagusabiye imigisha ku Mana ko akazi kazogenda neza sinariko ndakuraba nariko ndaraba mike kuri kiraka nariko ndaraba ngiye mikro nariko ndaraba kuri kiraka
mbere y'abantu yakora ncunguriye
oya cyo cyana cyo nukora kandi yaragize anniversaire atu present umusheri wiwe njega yakaba imagine ndagashaka
kariko kuri YouTube
kuri YouTube ya Rukundo News TV nana kabonya ko kayimaje kandi urazi ko twashize nani mwana wadushimiye tukiri hariya tumubivuga imbere y'abakunzi ba Isaac
tugushimira nari nzanzo gushimirira bana
Paraporo yabanje muri ko murakina ubona kwa nyaruka kumemoriza sene ajya muri timu amufise umuntu vraiment muvuga ati unye vraiment numumeyera ajya muri timu yiwanyu umuntu ubona ego bose barabizi mugari ari umuntu sanga memoriza cyane kurutse abandi
so navuga ko muri timu yacu turi kuri nifo imwe ya umubwira ikina
kugisha ukuri nimba urwanyu muvuge kuri wanyu matsibimenye
just ndo wanyu matsibimwe nabandi
Chiza ngo aheruka ngo kuvana n'umugore wiwe ngo bari baravyaranye. Oya ni ivyo vugisha ukuri. Meruka gukora ikiganiro n'aba barukundo tiza kugira bigende neza cyane.
Baratavana none kuvana legacy cyaha.
Ni mu matane kujya kwa Supaguru niho sawo. Urose umugabo umwiteho kujya kwa mata y'umugeni. Nibyo byiza gusumba.
Akubwiye ku mugabo w'umwana wo wundi. Bishitse rero akanakubisa akagenda. Urahewa
ariko icyiza cyanjyohe ikintu cyanjyohe nuko yagumye muri team muguma mukina na byaranjyohe cyane
so na mpamvu yari kuvamo kuko arakunda akazi akazi n'umugabo si cyo kimwe
okay ariko nibaze yuko umwaka wa 2020 ndiko ndavuga umwaka wa 2020 kuko tubitezemo byinshi hari ikintu wowe warakoze muri 2020 umunsi wasenga uri kurarangiza umwaka wasabiye ikigongo imbere y'Imana uravuga imbere y'abantu uravuga ati mana kino kintu nakoze ntikizosubire kuba ndasaza imbabazi nce dushaka tu nibisanzwe kandi ubivuze ngani Imana iravyumva rega Imana iratubona
ntituraberanda kandi ntitwaje kwihana imbere ya internet no nimba ntari hanye ni sekwe yanjye n'Imana si sekwe yawe nanjye nabantu
bavuga ati bivuga imbere y'abantu nivyo byiza gusuma
cyane nabibwiye imana kuko niyo nyisho ego wino bikubwira nshobora kubikubwira ugatwenga turinga hanye nkabona kubenga nacyo bigutwaye me twavana usigara twenga cyangwa abantu baje
oya nana kimwe twese turabanya bya nanje umbajije ibyo nakoze ndabivuga
vuga ibyo nakoze ama nanje ndavuga
so ibyo nakoze iyo nakoze muri demi 2020 haraka insorite nakoze nasomye umuntu tu mu kiganiro hako ndakibuka aka insorite nakoze mu kiganiro nsanga yansomye ama ebizo
ama kajya kuraba ibisu by'abandi na
je wa ereka kumbeshe cyo cyana cyo nkora nari ko ndaraba Ya arambeshe. Arambeshe.
Ndakubeshe.
Sa jena ndasaba imbabazi cyane ku mana kuko twese turabanya bya. Ariko ibazo ngira ndakubaza. Mu myaka yawe ya adolescent. Ikintu wakoze do special n'ubu ibana ubuzima bwawe bwose utazofa wibage n'igice. Sino bwa do special basi ikintu basi wowe warakoze kavuga ati kinyenzo ni ndafa nakibagi. Starboy.
Ubwango ndiko nitapandumiranda. Cyangwa na bintu naciyemo no bana cyo nakimwe nigeze nkora ngo nicuze ubu ngo mvuge kiriya cyo naragira ngo sinari adolescence ngo ubunye nikizo subira umva nikirumva nakirenganye ndagishimira nako nakirenganye naco nicuriza ntaco
nta nakimwe nta nico ushimo kavuga ati kuba naragikoze
ushima imana
eh muri age ya adolescence yawe
nani bisanzwe
tu nene si byo nyine twadushaka
I'm going to go to the house.
Njisha ava nkorera ko ndabivuze nabi ni supagru ndabizisha n'unkorereko
cyishara kubona
nashobora ariko umaze kumbwira ko atamu ex n'umufise
na mexe
bisigura yuko ubufise uramwizera mukora buri kintu cyose uramwizera kuko umaze kugira umutipe umwe musohokana ugasanga na mu ex n'umufise bisigura yuko ubufise umwizera kuri buri kintu cyose
no biravana na comportement z'abantu yaramenye kutabatora batafadika me na usanga batazi ico barimo mu rukundo
haje nimba taribanga umaze gukora imibonano mpuza bitsina kanga umaze gukora imibonano mpuza bitsina kanga ni kirundi ni kugira tuyage
umukuru yigira sinda bibazo usanga tinya kubivuga ari muri baba ndi bavuga ati ngo vya bindi
bivuge ati umaze gukora imibonano mpuza bitsina kangahe nibisanzwe rega turabera
naze osawa ni turabera ndamugabo ni twaje kugira publicity swatse shakuwa nare bikunze cyane simbe ndabikora
kenshi umuntu atabikoza cavuga direct sinabikoze muga ushimo umuntu yabikoze carinda ku speaker acha tanga explication nini
no navuze yuko sinaje kugira publicity imbere y'abantu nimba narabikoze ni secret yanje n'Imana gusa nimba ntarabikora naho ntavyo umva nubwo nibabwira mu rwabo
oh ya mumbisa hagaze agi umuntu atabikoza kwa je navyo ndakora muga umuntu yabikoza avuga ati aratanga explication ku vaira hejuru twa dufise umwigisha je
biza basi umva basi navyo ndakora
Ibi navuze yamanje kumaririza umva ibyo ari
byo ubwiza ukuri wasi ko nanga explication nanje navyo ndakora
kuko abantu bamaze kubikora uhora wumva bavuga ko bishora gutera ingorane cyangwa ibitera ingorane cyangwa nkimbe so sa de pano mu
wowe ko ama wabikoze ingorane yavyo nta cyi cyangwa urayiza
reka kumbekera nta munsi numwe nanje wowe twabikoze nawe aze kumenyoza muri commentaire
ni kuya nyine bafiri banga
oya hari umuntu yofiri banga kandi ndiko ndabihinyuza Najye ndakora. Kandi n'umuntu yabeshe uramubona ku maso. Kugera je ntabeshe ndavye ku maso urabyibonamo.
Nubeshe gusaba kuri mu maso. Ya nibyo. Umungu nka wewe yo.
Kubera iki tudashaka kwibaza ko taje ndakora?
Ntibigusa.
Nibinsa gute aho bisa bimeze gute koma?
Abo bisa ni nko kiwawe. Wewe deja biragusa.
Kuba tarabikora. Ko narabikora.
Wahetete.
Ehe ndarazi bakunzi ba active ubona binse ngaya maso ndayakanuye mfise manini basha
baramaze abana babandi
sinshobora abana
maze abana babandi
abana aba bebe
n'umuntu mwaho yewe wewe umunga azo mutwara dosanga agaragara tacha fise
umukobwa azo ntwara cyane umukobwa nzotwara
umukobwa mwabikoze wewe umunga azo mutwara azo sanga fise
Aho bivye nare ko aravuga si jeyo ni muje muri commentaire mumbwire ngo ndiko ndavuga ivyo mvuga ne nuno mwembite nazanye
si wewe
ngumuhungu ngo azotwara ngo umukobwa ngo nta numusi numwe ahubwo azo batomboye azo batwaye ikintu kimeze neza
yo aramurereye neza
ya
tandukanye nabandi
borare nuvuga yuko ndajyoye kwanza kubona washitse kandi uri ko ratonora neza ibicu
nanti ndajyoye kubona na dukankoresha
Eh none ega ubuzima bwo gukora bavuga ati ndutunze ndufise amahera bavuga ngo umukene ni wogirana nokora
Ya nanti ndikunda kora ndabona ko ndabishobora
Okay ari abantu bamaze iminsi bacha muri commentaire bavuga ati ngo tubwize ukuri ngo ko Sammy na Shugwe bakundanye vya vre cyangwa atari comedy so dushaka udumuco egarishe dusa n'abasozera ikiganiro benshi bagoma babibazangira harimo n'abasheri ba Sammy ngwewe ngo tubwize ukuri ngo Shugwe ngo arakundanye na Sammy vya vre ni sinema cyangwa ne abantu bashaka kumenya biciye kuri wewe umukorege wiwe
umukobwa Sammy azo proposa nakiri uzo mahango ni Shugwe ni filme tu yani filme no mungu yo yifuza gupropoza Shugwe nazo mutinye ngo nise
no umbwa wowe washaka wewe no
ushaka jewe no
uri kora baronderera ariko
sikora yuko
ah no niko ndabiriza
la chakene Ariko wewe
jewe no.
Je kusana Shugwe yaratubwiye ko atamushye na fisumene. Yes ni cha kiganiro home kigufacha kugira nte. Cyendangiza kugira nte. Kuko tumaze iminota myinshi. Juma Jux ngo ndangize. Vuga ikintu nakubaje muri kino kiganiro dushye n'abasozera wari wifuza yuko abakunzi bawe cyangwa abakunzi ba Rukundo TV cyangwa abakunzi ba Isaac TV kugira bashobore kumenya batashobora kumenya kugira bashobore kumenya bice kuri wewe.
Ndakubaze ikintu utambajije.
Sinshakumbaza icyo nakubajije ikintu woba wifuza kuvuga kuri kamera za Isaac TV abakunzi ba Rukundo TV basanzwe bakukina na komedi zanyu cyangwa abakunzi ba Isaac TV ushaka ko wumenya bakakimenya kuko ari ikintu usanga umuyobozi usanga utamubajije mbwo ugasanga ashaka kukivuga ntagihari byose nabikuvugira ok genda rero muba ababone ba Rukundo TV Novuga yuko n'abakomedi babikina neza no muri industry ba mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse mugende kugira ne following mafite Instagram hake Ni Isaac TV kuri channel yacu ya YouTube. My name is Stabo. Eka nse no mu hijambo jya makugira ase no sozera. Ibi cyo umuntu akwaye kwabejeje. Eka nda muhe miko.
Ndabashimiye cyane abakunzi ba Isaac TV mwashishwe kudukurikirana nubwo bari bashatse kuma bijumba biraheze n'ikiganiro kiba kiraheze. Kaizi mwari mwabimbiki. Ariko
ibazo mba nagutegurira. Reka ndagushimire center.
Nawe merci.
Yes ni cha kiganiro ho mukirarange nubwo ariko byari meze neza cyane gose. My name is Starboy kuri mikoza Isaac TV kuri kamera ya mbere kwa kumwe na Juma Jux, kamera ya kabiri twari kumwe na Akim June. Cha kiganiro kimeze neza cyane gose. Ni Starboy no kuri Instagram agenda wandike Starboy Isaac TV ayo majambo yose afatanye. Uraza kumbona no kuri Instagram andiko vyose tuzoshobora kubibona muciye hose. Uce kuri YouTube uzobona ibiganiro byiza biryoshye uno mwigeme vraiment yanjye cyane. Reka ndamuhi chance. Kandi ubandanye kwikingira corona batubwira twikingire aho uri hose ukura dukirikirana mukunzi wa Isaac TV uri ngamu Burundi nibagira gafuka muntu so byiza cyane gose. We know how we do
Isaac TV oh.